Namhlanje ngithake ngikhiphe lamadoda lawa athi kuzotholile ngakancane sifuna umsebenzi ungene. Abantu bakhelwe igubhu kusetshenzwe kiwe phambili, udokotela, unesi, uaccountant, unebhizinisi, uyisangoma umthandazi. Kumele ube naso isigubhu sokudonsa umsebenzi. Uyabhatanisa wenzani, kodwa mekhona ukwenzayo ukungenisela imali. Ikona okubaluleke kakhulu ukuthi fanele uze sikusize. Sikulaphe nje sikuphilise. Nazi ngiyaziphahlela la zizothulwa nayilanga amalawa. Vukani makhosi amakhulu, vukani madoda, vukani idlolo ezinamandla. Awucaca umsebenzi lamadoda lawa asebenza lekhaya. Nje bangiwaphahlela nje eminyango nje. Sithi ke mawawuletha umsebenzi. Mawawuletha umsebenzi. Kuyasebenza ke kubonakale. Uyabona nje banentuthi isaphuma kancane nje ingenxa yokuthi bisibanda kusanda kubakhipha manje ukuthi make bawudonsa umsebenzi. Yiwo lamakhosi aphakathi kwaleli khaya kakhambule. Yiwo impela lamadoda lawa. Sithi phuma le madoda nolanda umsebenzi nolethe beze abantu bezolashwa bezophiliswa. Nathi mesinilande ezizweni nathi nina nakuphakamisa umsebenzi. Mawungeneke uphakame ubonakale. Nibagade futhi laba abasebenzisa iigubhu zethu. Umuntu athe zakhe eqamba amanga. Kodwa nje umsebenzi ubaleke kakhulu bakwethu ukuthi abantu balasho baphiliswe. Ingene imali. Woza sikulaphe sizokusiza nje. Phamisa ibhizinisi lakho, phamisa umsebenzi wakho lapho usebenzayo. Kuqhubeke impilo yephambili. Iqhubeke impilo yephambili ngoba ikona sekufuna kakhulu lokho. Bangahlupheki nje abantu, amandla ekhona noma usizo lukhona. Usegoli ukuphukisa iphindawo. Enze appointment nathi nje. Sisebenze, sikwakhela amadoda, siwavusa asebenze aphuma usebenze. Bayifile ababakhulumayo bethi kunezilwane nokuthi kodwa bona bazobe hlala bexakekile. Uyayibona indaba. So ke namanje ngisayisho le ndaba ukuthi-ke uma kuwukuthi ngampela uwakhela isigubhu sangampela sizodonsa nje seqala uyihlobo nje ila ziqala khona zisebenza khona kwangampela ziyawulanda umsebenzi eMpumalanga, eNtshonalanga, eNingizimu nasenyakatho. Ukwakha isigubhu lokhu kuyakubona into ovele uyithande nje noma I mean ovele uyenze nje into oyifundiswayo, uyabona. So ngithe namhlanje ke ngithathe nje ividiyo encanyana ngizithatha mina self. Khona sizowukhombisa umsebenzi ukuthi ngampela siyawusebenza ukhona. Zisadonsa impela, ziyawudonsa. Mina umakhosi ukhambule lo uphi imdlozi. Abantu bangathatha izinto zethu bathe zabo beqamba amanga. Kusile impela madoda, kusile, 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 kusile. Akubonakale makukhanye. Izizwe zonke zulanda umsebenzi kuphakame. Izulanda umsebenzi kuphakame. Wonke lamakhosi akhona mabawulanda umsebenzi kuphakame. Sisendaweni
yakhona eMaritzburg nje. So ke iyona ke le indawo khona kuse Maritzburg endaweni yasembali. Kodwa seke sithi ke umuntu nomuntu uma kukuthi ufisa ukusondela eduzane uyalwenza usuku nesikhathi sisebenze. Mangaqambi ka mangabethe zabo ke lezi sikubhe zisigubhu nje ezalekhaya. Ezalekhaya nje bakwethu. Isigubhu esikhafula umlilo, esikhafula intuthu mase siphuma sihamba siyosebenza. Yiso lesi esilanda yonke into sisebenza. So ke inamba yami izoba khona laphaya. Ithi 072-667-6685. 072-667-6685. Umakhosi ukhambule lo.